been no bottle, we pro. Look at her dropping it low. Took me a minute to comprehend what I was looking at. Working that body, I'm about to explode. Throwing up racks, bucking up, throwing up racks. Leaving a trail of that paper to cover my tracks. Shouty, you coming up fast. Show me what coming that ass, yeah. 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 Show me what coming that, 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 show me what, 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 look at her dropping it low. Took me a minute to comprehend what I was looking at. Working that body, I'm about to explode. Blow, popping no bottle, we throw. Look at her dropping it low. Took me a minute to comprehend what I was looking at. Working that body, I'm about to explode. Blow, popping no bottle, we throw. Look at her dropping it low. Took me a minute to comprehend what I was looking at. Working that body, I'm about to explode. Throwing up racks, bucking up, throwing up racks. Leaving a trail of that paper to cover my tracks. Shout at you coming up fast. Show me what coming that ass, yeah. 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 Show me what coming that, 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 show me what, 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 show me